kodi munthu akamwalira ali kutali ndi bwino kusakaza ndalama za nkhani kuti mpakana thupi la malemu libwerere kumudzi. Zimene zozo ndi zimene tikufuna tikambirane leoli. Ndine Moto Mbahaya Karen Pomper, tiye ndiganizire mwakuya limozi ndisanayambe kukamba izizi, please ndipangiretu note kunena kuti zimene ineye ndimakamba pa social media ndi maganizo anga, mutha kusagwirizana nawo, ineyo si katakwe pa nkhani izizi, ndi maganizo anga chabe, ena kumakwiya mpakana kutuluka thovu kukamwako. Moto Mbahaya wanena chaku chaku, Moto Mbahaya wanena chaku chaku. Mutha kupanga blog mavideo anga, mutha kupanga scroll down mavideo anga, komanso mutha kusamva, mutha kusavesera mobwera pa page panopa ndi pamene ndikuyika maganizo aine, ndi mukuona ngati ndingayike zogwirizana ndi inuyo, mukuona ngati ndingayike zogwirizana ndi aliyense. Tiyeni pamene popo tivesesane, iyi ndi vlogging chabe, tiyeni tiyambe. Okay, ngati panopa kwa wiki iyi kuli bwana Hope Chisanet ali ku America, kumene kuko kufunika ka 40 million. Ndikumbukiraso kunali kamwana kenake kanamwalira kunoko ku China, kunafunika mpakana 50 million kuti msonkhane kuti mpakana munthu uja mpitise kwawo. Okay, ineyo ndikuona ngati zimenezozo, ndikuona ngachabe ndalama munthu akamwalira. Mmene mmanenera nokha inu ya Chris, Ecclesiastes amanena kuti cha the dead know nothing, munthu akangomwalira azungamachita kunena kuti chani his remains, chifukwa munthu umakhala kuti wasiya kukhala munthu. Imeneyo ndi chani, ndi mtembo umayamba kuwola pompopompo ngati simukwirira panunkha pamalo, ndiye kulikonse kumene munthu angakhale. Chofunikira ndi moyo, apite kuchipatala chabwino, azidya bwino, ngati wamwalira basi chilichonse chasiyira pompo. Sipafunika kuononga ndalama sankhani nkhani kuti mpakanati mwana wawo amene ali ku America mpakana abwere maliro aja osatani osawayika kaya, mpakana munthu ambwerese kuchokera ku England kupita naye kumudzi kwawo kaya akagone pafupi ndi agogo ake. Mafuna ndikumbusaine kuti anthu ve tinachokera kutiko atumbuka ndi achewa, tinachokera ku Congo, tinachokera mpakana uku kumali uko ena pathamanga kwa zaka za nkhani nthani kumalawi kuno tafika chapompano, tafika 15th century. Ndi izizi zomanena kuti kaya kwathu chani ndi za artificial chabe, anthu ife takhala ndi kwathu kwambiri kumudzi kwanu kumene mukunena kuti kumudziku, anthu ena angopitako chapompano, ndiye kulikonse kumene mungayike munthu. Zabwinobwino sizimafunika kuti mpakana akagone kutiko, ngati palibe ndalama pangani zokhuzana ndi budget. Okay, ngati malemu anali ndi ndalama zambiri chabwino yuzani ndalamazo kuwapitisa kumuzi kwawo, koma muziya zati mukungoononga ndalama za malemuzo, anthu ambiri akanapindula nawo, malemu sizoti abwereranso iyayi mesa mmanena nokha anthu akhrisi kumnena kuti kaya uli kutiko kaya uliko, zakwana siku lina yake akazabwera kaya Yesu mizimu yose izazuka, kaya munthu wina kanakutchedwa, kaya munthu wina ake kaya anali pakati pa nyanja. Umakhulupirira zimenezo ndi osajijirika nazo. Moto Mbahaya wamwalira ku China, iye mfati mayenda naye simapanganika. Munthu ukamwalira chonchija, sungani kumene koko kamemole kake, kaya ndi picture muyikhoma apopo, kaya kukayika chani malaya amene ndimawakonda, kaya kungotenga phone olo kamera iyi ngati simbo, olo mwina degree yake kukayikwirira basi. Simafunika sikuti basi dziko lonse lijijirike chifukwa cha chani cha maliro iyayi. Tiye ndipitirire kukhala moyo uwu, moyo uwu ndi wanthu amoyo, amene amwalira basi zawo zatha, amene wowo palibe chimene mungachite, ngati chikondi chawo simunawaonese ali moyo, simungawaonese munthu atamwalirano. Ngati inuyo muli ndi azibale atumizeni pa WhatsApp, hi, kaya kumenyetsani chani blue tick, koma akuziwabe zoti inuyo muliko. ngali mamfira moto ndibakaya kaya mumtu kwana kaya mumuza zenizeni kaya mumu yankhula chimene chocho ndi chikondi kungomwalira amene iwe si moto ndibakaya ndi chinthu chiyamba kununkha ndi zimenenso ndimanena zoti atchalitchi amakonda kupita kumaliro a anthu amene sankapita kutchalitchi kukamvesa pheni osa thandizako za kuyendesa mwambo zosagwira ntchito oto zosagwira ntchito chimunthu chimene chichachi chikafa ngati kaya munthu iyo analihule ndi anthu amapita kumene kuja kukatukwana chani ena mpakana kumenya mtemba oti amayiwo anali afit ineyetu kumwalira panopa ndiuziwa zoti that's the best thing sometimes chimene chingakuchitikire munthu padziko panopa anthu ali ndi ngongole padziko panopa anthu ena amakhala kuvutika amwene kumva kuwawa kudwala chani munthu kumwalira amwene ndi mtendere kwa nthawi zina koma ndikangomwalirasa vuto la ineyo kwachoka kaya mundimenya kaya munditayapo kaya kumaliro aine mukatukana kaya kumaliro aine simukabwera ndiyamba kununkha atu ndiziwola atu ndingati simundikwirira ndi zanu zimene ndikwireni msangasanga komanso nonga ndalama kuti ndikwirire sizimafunika zoti kaya pakana apite kumulowe there is nothing special about mulowe kumuloweko tinangopitako chifa choti kunapezeka malo kulibe kaya kuti ndi spiritual home kuti chani kulibe zimenezi chasi anthu akhala kuyenda kwa nthawi yayitali anthu akhala kuyenda kwa nthawi yayitali ndikuti afike pamene tili ndanena kale kuti tayenda ifeyo kwa zaka 2000 zaka 100,000 anthu akuda akhala kuyenda ine pakana ena mumaziwa chilumba chotchedwa Andaman Island ndikachilumba kenali kali ku India pali anthu akuda okhaokha oti have been there continually for 100,000 years at least mpaka na boma la India ali malesa kuti uku kusapite munthu chifa choti magayawo samafuna kumva za munthu amapha changa anyway I digress nkhani yake ndiyonena kuti takhala ife tikuyendayenda kwa nthawi yayitali nde sizoti mpaka na mkakamire zoti kumuzi mukunenako kuti kumuziko ndi malo chabe osaononga ndalama zoti zikanathandiza anthu amene ali moyo kuwonongera chinthu choti chiyamba kuwola chapampano ndiye anthu ndikumanena kuti izizi zopanda umunthu kaya chani amalawi tisamalemekeze maliro kwambiri kuposa chani kuposa anthu amene ali moyo ineyo kuti kaya abambo a ineyo amwalira nde ndione kuti pamene pajaba pa ayika bwina wake 60 million akuti basi zigwire ntchito pa maliro takufunsa kunena kuti kodi 60 million singathandize banja losala 60 million singapite kwa masteni 60 million singapite kwa ana ndi mmene zikuyenera kute kuchitidwira chonchi ndiye mafuna tigawanepo maganizo pa nkhani imeneyo kunena kuti ndalama izizi zomapanga spend komanso izizi zomapanga attach too much importance kumalirozi mwina sili maganizo mwakuya pakana amwene kugwedeza dziko lonse kampani ija kusiya kaye kuyenda anthu amwene amakwera galimoto lole kuzaza ndiyoti asanzika kuntchito kwawo wawotali kumaliro kuchitipa unnecessary amwene anthu amavuta amwene mastrike mpakana kuntchito kuti simunatipase transport bwanji kuti iyendese malemu inuyo ngati muli moyo panopa mkhale ndi funeral plan komanso pezani malo pafupi ndi pamene muli kuti inuyo mukayikidwa koko kaya akakuyikani ku 18 palibe chodabwisa pamene kaya akakusiyani kumuzi ngati muli ndi kuthekera kukafika kumeneko komanso nthawi zina zimafunika kuti ngati ukuziwa zoti ineni munthu une ndadwalika thamangirani kumuzi muzikadwalika munthu ndi terminal cancer sungachire kwerani galimoto wautali kha kumulowe kuja kamphepo sokayazi yazikabo kumadya mango chani ikafika nthawi ija imene imafika kwa munthu aliyense kumwalira bwinobwino anthu akasiya chani mtembo kumanda my remains ndiye apapa pamene ndili pano phiriri ndi kumanda aku China ndi manda aku noko sindikufuna ndizikayenda kumene kundikamera chanjani koma Manda kunoko ali is something interesting. Ma Chinese ndi kuzen. Na inda ba na ine na ge. Na inda bamba. I think di kamo video mumu. Me with the guy. Dara yo ana Maria ndi zaga 90. Amagonda mo wakombi da magonda 40 wakombi. Banja limene yolo kulinda koma mena mamalira kunali anthu awiri ineyo ndabwana apa kala banja pachipata amene ku China kuja akangopanga confirm kuti munthu wamwalira manesi kumuyika pachitrela kuti ponyewa ife tili mkolido munthu wa ndi uyu certified dead ndikuti ayesesa chidefibrillator chija akanika akuti munthu wamwalira basi chitrela choncho in a shah, I'm meaning Montro could then and Dalla Jomuku good is in the good bass. The good Tamanga guys and my sisters are Dao Janjan, Peter, who Peter, who Tamanga my phone. Kulibezo Tandiza and Hama Tamanga Oak. Come Sambisa, whom Aman Valiga's Malayas and beef. Aman Valiga Malayan beef, it. Beat a whole in Agan Hakaon and Coffee Pangon, bass. Wow, that I mean, I'm a watcher. I'm a watcher and the goalie. The change, I'm a crobbier. So the I come watch and the dama more winner or at least I can't. I in this dog crobbier. That was how you see you in Gazako Malawi. Go, Mazi or Gunogo. The that's it. The Amagan Yamura can't go. The Janet, the Polo Saddle. I'm a the Yamura. The Villa Nado Command. Nemu mukaone ku Hong Kong ku Hong Kong panopa ndi malo anata oyika ndiko dula kwambiri kuyika maliro kumene koko dula heve amango yika kena yika symbolic ka plague mas atana nasi kumene koko ne ndisa loyi kumanda kwa ini koma polo wera ndi apo kuli kampanda polo wera ndi apo kuli kampanda kwa mpita kumene koko ndi telepompo Pompano, and you can see good Yabava. I'm more terrible. Same bay. I'm going to cheer and same bay, who cheers the guy anymore. And I'm being a member of Nogo. I was a banker's name. So anyway, this has been Morton Baraya. Also, you are a like and you banker subscribe. Cheers. Tiri pamaliro ndi nkhani zimene zizikambidwa nza pamaliro kodi munthu akamwalira ali kunja munthu akamwalira ali kutali ndi chabwino kuti anthu tiri pamaliro ndi nkhani zikukambidwa wiki ino ndi zamaliro tiri pamaliro ndi nkhani zimene zikukambidwa wiki ino ndi zamaliro kodi munthu akamwalira ali kutali ndi bwino kuti pa Kodi munthu akamalira kodi munthu